Aya, hebu nicheke tena. Tena nisikie. Tena cheka. Nisikie.